Certa, vi certo, 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 vi certo and the biggest finger. I mean, yes.